Kipia Music.
Akaifa KDD Achuzi Team Zero Ditoni Nakazo wanga uine magafa Ujibe mela tizapie Kweni nisei wakazo nitamba Kwita sengio singanizie KD wa imeko one Kumabaliti wa imeko one Chikuduru waka chinyeleza one Kweni ni wakazo nitamba wai Iwe happy Jimbo uya okuno na iwe
Your music.